Hirya no hino ku isi, uyu munsi inama rusange ngarukamwaka y'umuryango w'abibumbye ONU igeze ku munsi wayo wa kabiri. Abakuru b'ibihugu bafata ijambo bakoresheje bwa mbere na mbere mu mateka ikoranabuhanga ry'amashusho video conference bitewe n'ikiza cya virusi ya corona. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nini Nazwe.
Perezida wa Brazil niwe yatanguriye abandi n'ijambo ryiwe, akurikirwa nk'uko vyama na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu kiri mu icicaro ca ONU. Ku rutonde rw'abavuga uno munsi inyuma ya Perezida Donald Trump haza gukurikira Recep Tayyip Erdogan wa Turkiye, Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya, haza Emmanuel Macron w'Ufaransa. Ku rutonde dukesha abakorera muri ONU bitekanije ko Perezida w'u Rwanda avuga uno munsi ku mugoroba mu ijoro, naho ijambo ry'u Burundi ritekanijwe mu ndwiza. Naho amajambo yabo bategetsi ataza kuimbona nk'ubone, abaserukira ibihugu vyabo muri ONU bo baza kuba bari ahasanzwe habera ino nama. Baza kwicara bahana umwanya kandi bapfutse iminwa yabo mu ntumbero yo kwirinda virusi ya corona. Yugurura ino nama ejo ku munsi wa mbere wahuriranye n'isabukuru y'imyaka 75 ONU imaze ishinzwe. Umunyamabanga mukuru w'irishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yavuze ko muri iyo myaka iryo shyirahamwe ryageze ku bitari bike naho hari bikiri hanze. Muri ivyo bikirikomereye harimo ikiza cya COVID-19 gihangayikishije isi yose. Mu bigikomereye ONU, Antonio Guterres yadondaguye kandi ikumirwa rifatiye ku gitsina mu bihugu bimwe bimwe, ihindagurika ry'ibihe, ubukene mu banyagihugu, amatate hagati y'ibihugu n'uturere, ikoreshwa ry'ibirwanisho ruhonyanganda, ikoranyabuhanga ryateye imbere, ariko uko gutera imbere kukaza kubangamira iyindi mishinga y'iterambere.
Muri Kameruni, igisirikare kiriwe kiryamiye amajanja cyiteguye guhangana n'imyigaragambyo y'abaturage mu gihugu cyose kuri uyu wa kabiri. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi.
Muri Cameroon, Maurice Kamto, umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, Cameroon Renaissance Movement, yateye akama abanyagihugu kabasaba kugira imyiyerekano mu mutekano. Uwo mugambwe n'abatavuga rumwe na leta basaba ko umukuru w'igihugu Paul Biya ava ku butegetsi, kandi hakaba inagugwa ry'amategeko agenga amatora kimwe n'ubuserukizi bukwiye bw'abantu bacinyijwe cyane cyane mu karere kavuga ururimi rw'Icyongereza. Mu ntumbero yo kuburabuza abantu kugira ntibitabire iyo myiyerekano, bamwe mu banyagihugu bavuga ko leta yagabishije kwigiye gushira mu munyororo uwo ari we wese yo kwitabira iyo myiyerekano. Muri imyaka ya vuba itana mu mitwe ryaranzwemo ubwicanyi hagati y'abasirikare n'abanyagihugu baba mu karere k'abakoresha ururimi rw'Icyongereza, rimaze gutuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo bakomoka.
Tujye none muri Pakistan, aho leta yizeye kuzatangira gutanga urukingo rwa virusi ya corona COVID-19 mu mezi ane atanu ari imbere. Eugenia Mukankusi yateguye iyi nkuru.
Pakistan yatangiye igeragezwa rya nyuma ry'urukingo rwa COVID-19 uyu munsi kwa kabiri. N'urwambere rw'ubwo bwoko rugeragejwe muri icyo gihugu cyo muri Aziya y'Amajyepfo. Abategetsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima NIH bavuze ko Ubushinwa bwatanze umuti wa COVID-19 wakozwe n'isosiyete yo mu Bushinwa Cyane Bio ifatanije n'ikigo Biotechnology cy'i Beijing. Urukingo rwahawe Pakistani mu buryo bw'amasezerano yo kugerageza. Umuyobozi w'ikigo cya Pakistani gishinzwe ubuzima General Major Dr. Amer Ikram yavugiye kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro n'abanyamakuru ko ibihumbi baziyandikisha ku bushake bakaruhabwa mu byiciro bitatu. Avuga ko ruzatangirwa mu bitaro bikuru mu mpande zose za Pakistani. Ikram yagize ati, twiteze ibisubizo bya mbere mu mezi ane kugeza kuri atandatu, ubwo abantu ibihumbi umunani kugeza ku bihumbi icumi bazaba bamaze guhabwa urwo rukingo. Yabaye nkumvikanishije ko adashidikanya ko urwo rukingo rwa COVID-19 rukora kandi nta ngaruka. Avuga ko rwamaze kwemezwa mu Bushinwa kugira ngo rukoreshwe ku basirikare na polisi kandi ko batangiye kuruhabwa. Ikram yavuze ko urwo rukingo rushobora kuzaba rugeze ku isoko igihe bizaba bimaze kwemezwa ko rukora mu mezi ane cyangwa atanu. Urwo rukingo ubu rurimo kugeragezwa ku bantu mu bihugu bitandukanye birimo Ubushinwa, Uburusiya, Chili na Argentine. Pakistani yabaruwemo abantu barenga ibihumbi 336 banduye virusi ya corona, barimo barenga ibihumbi 6400 yahitanye kuva icyo cyorezo cyadutse mu gihugu gituwe na miliyoni zigera muri 2020.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu naho mukurikire aya makuru. Noneho tujye mu byaga bigari. Mu Burundi abantu 11 nibo bonyine ubu barwaye umugera wa corona. Ni umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Ndikumana Tade wabitangaje uyu munsi I Bujumbura mu gihe yarimo yerekana umusaruro wisekeza ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mushikiranganje tadendi kumana arongo y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida arashima intambwe bageze ko yo kugwanya coronavirus kuva umuntu wa mbere afise uwo mugera yibonekeje mu Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka w'2020. Muganga Ndikumana aratanga ishusho y'ingene kugwanya ico kiza byifashe mu Burundi
kuva rugamba rutanguye bitiriwe ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Tumaze gupima abantu bagira 32 n'ijana na batandatu. Murabo rero havuyemo abagwayi bashika amajana 283 gushika itariki 29. Duteranje n'abambere baca bamajana 74. Turashima Imana rero yuko muri amajana 74 amajana 462 bakize. Gushika ubu turacyafise abantu 11 bari ku miti kandi nabamenyesha yuko nta n'umwe ari mu bitaro bafata imiti ntibarembye. Hanyuma muri abo twapimye muvunze neza twashije gupima harimo twapimye hanyuma yitaba Imana.
Uwo mugambi rero wandakira sinandura kandi sinandukiza watangujwe na Perezida Evariste Ndayishimiye umushikiranganje Ndikumana amenyesha ko wagize akamaro kanini cyane mu Burundi kuko ikiza ubu kidagiteye ubwoba mu Burundi ariko ko atawo kenda ko caheze.
Uyu mugambi uko mubibona wagiza kamaro kanini kuko turaje ingene yasanamu ingene abantu bagiye barafatwa ningenye twagiye turabitaho nuko twakoze ku buryo hagize uwandura cyo turondera abantu bose bagiye hamwe kugira tubapime hagize umugwaye nawe nyine tumuvure. Murabona rero yuko tumaze hafi ukwezi mubona yuko umugera uko wagiye batandukira mu gihugu uwe twasubiye kunambwe ibereye aho bari bari ijya no hino. Murabona yuko ariho n'intara zitafashwe n'uburere bw'ubuvuzi ariko ubu murabona yuko abagwayi basigaye aha Muyinga Makamba no ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Iki kiza turavuga yuko gushika ubu kiri su control ariko si ukuvuga ko cyaheze yumve neza.
Komeko nakuze umuhinga n'umushakashatsi mu ndwara zandukira ku migabane yo munsi ya Sahara amenyesha ko kugira bamenyeshe kwikiza cazimanganye bategerezwa ko babazi uko igihugu cyose cifashe.
Bica mu nzira zibiri. Inzira za mbere ni ukubwo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu baba barashizeho ibipimo hose ku mavuriro. No kuvuga bakaba bafise aha ibyo twita le centre de dépistage sentinelle. No kuvuga bakaba bafise ingene bakontorora igihugu cyose mu mpande zose bakavuga bati turaronka ibipimo 99%. Mugabo tubona abaza gupimwa batera bagabanuka cyangwa batera biyongera. Muri ico gihe urashobora kuvuga uti ikiza kiko kigenda gucya. Ivyo nivyo rero bakunze kuvuga bati ni surveillance epidemiologique. No kuvuga abafise kandi bakaba babwiye mu mavuriro ibimenyetso umuntu wese afise icyo kimenyetso bakaba bama baca mupima iminsi yose hakaba nihimiriza mu mpande zose z'igihugu. Muri icyo gihe inyuma y'ikiringo ashobora kwiga ibyo biharuro ukabona uti yamara turiko turabiraba biriko biraduga cyangwa biriko biramanuka. Muri icyo gihe urashobora kugira icyo uvuze.
Muganga Tadendi Kumana asaba abanyagihugu kubandanya bikingira mu kubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu kuko bifasha byinshi. Amenyesha ko mu Burundi ubu indwara ziva ku isuku rike zagabanutse cyane kuko abarundi batakigenda barahanahana amaboko aho baciye hose kandi bagakaraba kenshi gashoboka. Agahimiriza rero abarundi kwiyongeso nziza batoyiheba naho COVID-19 yoba yazimanganye mu Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tugumi Kigali mu Rwanda, noneho Pierre Claver niyo nkuru atubwire ukuntu ejo bundi kwa kane w'iki cyumweru turimo tariki ya 24 yo ku kwezi kwa 9 abarundi barenga 500 bazahunguka bavuye mu Rwanda. Hagataho HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ivuga ko igiye no gucyura abantu b'impunzi b'abarundi baba mu mijyi yo mu Rwanda cyane cyane Kigali. Pierre Claver umwanya no wawe.
Ishiramwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR ryabwijwe ijya Amerika ko ari impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zitari nke zimaze kwiyandikisha zisaba ko zotahukanwa mu gihugu nk'uko n'abandi bava mu ikambi ya Mahama bariko baratahukanwa. Umuvugizi wa HCR Elise Vireshalane nta gitigiri ntabanduka yashimye gutanga kuko kubwiwe igikorwa kikibandanya. Yamara yemeza ko bangana n'abazotahukanwa ku nshuro imwe nabo kenshi bakaba baba barenga gato 500. Icyo bikoze umuvugizi wa HCR yamenyesheje ijwi rya Amerika ko abenshi arabari bahungiye mu gisagara cya Kigali hakiyongera ko n'abari mu yindi miji nka Nyamata na Huye ari naho hari abarundi benshi. HCR rivuga ko ririko riregeranya imyidondoro y'abo barundi bifuza gutahukanwa ku gushaka kwabo kugira ngo nabo bazohunguke vuba. Rizoba rya mbere hatahukanywe impunzi z'abarundi ziba mu bisagara kuko abarenga 1000 bamaze gutahukanwa mu bice bibiri kuva mu mpera z'ukwezi guheze bose hamwe bavuye mu ikambi ya Mahama. Abo bifuza gutaha basigura ko amahoro yagarutse aho bari bahunze bava.
Mbona vraiment bona n'intu yanga ubuzana ko bungoye cyane avuga ati kumbe ari okazi yo kuzaba umuntu yosubira no mu kazi kubera impamvu z'ubuzima bavugoye ngaha. Ko nabwira n'abantu hari bakatubwira ati nengo ntabwo situation umutekano ntabwo iri garape cyane abakazi baratubwiye ati umutekano ku mitumba vraiment nta kibazo ati fari raporo ya demine kenze na za demine seze viraruta kure mu nta kibazo ntangora nakure ntabwo bagikiza ntaki ntabwo bakimara tereta abantu ko babonye kose rumva ati numva tinengere byo nta birasumbana nta kundi nyene kabijyanye n'umutekano wabaye ko atacyo babatwaye atacyo ntangora niyo atago babanduzanya urema ngo tumore aragarutse kireke ibintu by'ibitero mu minsi bishye bitangura kubayo muganda byo ubona ko bati ntacyo bitwaye cyane n'ibintu bisanzwe.
Nubwo biruko harabandi baba ikigali babona ko ataragera ko batahuka kuko bumva mu mitima yabo bataratekanirwa kandi kubgabo umutekano muke bahunze utaragaruka.
Matwegwe twahunze atari Burundi bwatu muko mugore yawo kanye umugabo ni waza gucura twegwe ro tutashe Burundi butadukeneye ni goreka gutunyuruza natwegwe na mutekano liyo
kwari kubanza gutora inyishu irama
ubwambi nabasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
HCR arigira ko rikamenyesha ko ku munsi wa kane w'igendwi itariki 24 z'uku kwezi ikindi gice cy'abarundi barenga 500 bazotahukanwa. HCR rivuga ko hashobora kuba harimo abazoba bavuye i Kigali ni Mahama. Ku ruhande rwa Burundi hoho bemeza ko abotahuka bose uko buba bangana boronkaho bashikira kuko ibibanza bikwiye byo kubakiriramo byategekanijwe. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intoro hagati mu gihugu no umutekano bushinzwe impunzi yabibwiye ijwi rya Amerika mu ndwi iheze aho yari ko yakira igice kigira kabiri c'abarundi bahungutse.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza harabavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake isivyo dufise ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu 600 dufise n'iki kinazi gishobora kwakira abantu 1,200 nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2,000 cyangwa 3,000 twoshobora kubakira nta nkomanza kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo c'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo.
Nubwo hari abariko barahunguka HCR rivuga ko u Rwanda rugihaye indaro abarundi barenga 72,000 bahatse indaro. Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Noneho tujye mu Burundi. Abaganga batagira imipaka, clinicien sans frontières, ni rimwe mu mashyirahamwe yitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gutorera umuti ibibazo by'ubushomeri mu rubyiruko. Nibyo mugenzi wacu Oriana itangishaka aganiraho na ingenieur Uwimana Albin, umuyobozi wa clinicien sans frontières.
Emushinga ntahe ingenieur Albin Uwimana, mukaba muserukira ishyirahamwe Clinicien sans frontières, murakoze gufata kana kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika. Muri na rimwe mu mashira hamwe yitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko kugerageza gutorera umuti ikibazo c'ubukene, ikibazo c'ubushomeri mu gwaruka mu Burundi. Mwo tubwira muri make muri kino gihe ako kamo mwakitabiriye gute, muri ko murafasha ugwaruka gute cane cane mu buryo umukuru w'igihugu yahamagariye kugira imigwi muri buri ntara canke muri buri mitumba canke muri buri makartier, ico gikogwa muri ko mugifasha mute?
Murakoze cyane, reka ntangure nshimire nanje ijwi rya Amerika kukanya muduhaye. Ego murakoze cyane, muravuze yuko twitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gushira hamwe imigwi y'ugwaruka kugira ngo biteze imbere. Nibyo twari dusanzwe tubikora, ariko ubu noneho tugiye kubikora cyane, turiko turabikora cyane. Duhimiriza ugwaruka buri quartier, buri mutumba, tukabegeranya bakaja hamwe igitigiri cya 30 gushika kuri 50 kugira ngo imigambi dusanzwe dufise, kandi bamwe bamusanga bari muri iyo migambi bashobore kuyibamwo, tukabakariza ubwenge kugira ngo bashobore no kugira amakoperative baronka umwimbo wo kwiteza imbere.
Muri Clinicien sans frontières mufise ibisata bitandukanye byinshi muri iryo shyirahamwe ryanyu, none ugwaruka mumaze kubashira muri iyo migwi mugafasha iyo mitumba cyangwa iyo makartie, abajene baho bakaja hamwe, mubafasha mute?
Ego cyane, dufise department nyinshi, ariko ubu turiko turakora cyane muri department entrepreneuriale, ni wa department y'imigambi. Nk'ikiriri, ikiriri quartier kiriri ni quartier iri mu muji hagati wa Bujumbura muri commune Mukaza. Iyo koperative cyangwa se iyo groupement yaramaze kuhaba iriho. Umugambi bafise rero twabashiriyeho, bariko bariga, twamaze gutangura gukora no gukora amakara avuye mu micafu. Amakara agashobora gufasha gusubirira ya makara bakura mu biti bagahunya amashamba. Rero turiko turagenda no mu yandi makarite no mu yindi mitumba, kuko usanga abanywanyi bari mu ishyirahamwe bakomoka mu gihugu cyose, mu mitumba yose, kandi usanga hagwiriyemo abatari bafise akazi. Rero nicyo gikorwa turiko turakora mu kubahimiriza kubashyira hamwe, twongera tubasaba bakunde cyane cyane iyo migambi, kuko uyirabye ni migambi ifite akunguko, haba kuri bo nyene, haba no ku gihugu. Ego.
Turumva ko muri ko murabafasha mu bijanye no kugira ubumenyi, mu bijanye no kwiga imyuga nk'iyo muwo mugambi muvuze mu ofise wo kubigisha gukora amakara mu myavu. Uwo mugambi cyanke ubwo bumenyi mu bubaha kubuntu?
Ego cyane, ubumenyi tuba kubuntu. Ubu ngubu turiko turavugana dukoresha imashini imwe y'amaboko, igatanga umwimbo w'ibiro 50 ku munsi. Ariko mu minsi iri imbere leta nidushyigikira cyangwa se n'abandi bagira neza bakaturonza imashini zikoresha umuyaga nkuba, zishobora gutanga umwimbo w'itoni 3 ku munsi. Muri icyo gihe n'uwo mugwi uzoca waguka nk'ubu tuvugana dukoresha umugwi w'abantu 15, ariko tumaze kuronka iyo mashini itanga umwimbo munini, tuzoshobora gukoresha abantu ugwaruka rungana 120. Byumvikana ko ari quartier 3 cyangwa imitumba 3 ishobora guhurira muri iyo kampuni itanga amakara.
None icyo gikogwa ko gishobora gusa n'igiri tevye gato kugira ngo havemwe umwimbu kugira havemwe umwimbu ugwaruka mubona bijukiye ico gikogwa canke boba bafise iryo shaka ryo kugira ngo bige uwo mwuga bawumenye hama kumbure vuba bazoshobore gukuramwo ikintu
ego cyane bafise ishaka ahubwo bavuga yuko leta yari yaratevye ego bafite ishaka baratanguye twaratanguye namaze kubivuga ko ikiriri hariho n'ahandi nandi yatandukanye tumaze gushyira hayo magurupema bamaze kwigiranya twaratanguye n'inyigisho baratanguye n'ukwiga basaba ahubwo ati leta itunyarukirize idufashe cyangwa iturondere n'abandi bagiraniza bo dufashe natwe rero nkuko tubari nyuma twabara yuko leta tuzovugana na leta ndetse n'abandi batari leta babagira neza yaba amashyirahamwe yo kwiteza imbere nka PNUD turashobora kuzokwegera na PNUD ikanani mashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyine akorera muri icyo gisata cyane cyane cyo kwiteza imbere cyo gukingira ibidukikije abo bose kuko uyu ni umugambi buri muntu wese awumvise cyangwa awubonye ntawe reka kushigikira mu gihe yo bashaka yuko ibidukikije twova koreka gukoresha makara ava mu biti duhonya amashyamba tugakoresha ayava mu micafu akava mu byatsi muri bya bintu abantu babona yuko bidakenewe nk'impapuro ziba zishaje ibisigarira biva mu bigazigazi ibyo byose turabikuramo amakara kandi bikagenda neza ego
turumva ko muri make mwashimye iki gikorwa n'akakamo katewe n'umukuru w'igihugu ariko bimwe mu bibazo nkishira hamwe mushobora kuba muhura nabyo kugira ngo mugerageze gukemura iki kibazo gihambaye cyane mu gihugu no muri Afrika yose c'ubukene mu gwaruka ibibazo muhura nabyo ni nk'ibihe muri kino gihe
ikibazo nyamukuru duhura n'icyo uburyo kandi nko muri iki gihe cya none imipaka y'u Burundi novuga ko yugawe nta bantu bava hanze ngo bashobore kuza hino mu Burundi cyane cyane abagira neza niyo ni intambamyi igira kabiri ni uburyo mu gihe uburyo bubonetse twebe tukavuga yuko turonse uburyo buke uko bwo babungana kose ibintu bigenda neza tugasaba kandi tukaba bagira neza batanga cyangwa iya leta mu gutanga ubwo buryo buraba neza n'icyo nigisaba buraba neza cyane cyane umugambi n'akamaro k'umugambi kuko birashobora gushika mu bagijwe gutanga uburyo ugasanga bararabye nk'umuntu agomba kurima itomati na karorero n'itomati zirakenewe tudugaruka rwagiye hamwe kugira ureme itomati akaba aribo bahereza uburyo mugabo akarengana groupema ifise umugambi mwiza nk'uyo wamaze gutangura deja uri fonctionnaire atari byo kwiyumvira ngo tuzarima itomati cyangwa ngo tuzokora ikiniki nicyo rero numvuga nusaba nubona kandi ari nk'intambamyi yuko buraba cyane cyane akamaro k'umugambi byozanira iki umugambi ku mpande zose kandi cyane cyane n'abamaze kugira intango akaba aribo no kwibaza abo boshigikira kurusha abantu bataratangura bavuga ngo tuzokora ikiniki mugabo abantu bafite ishingiro bamaze gutangura bagakoresha ubumenyi bwabo n'uburyo bwabo nibaza ko aribo botangura gufashwa cyangwa imigambi yabo yogenda imbere
none ko twumvise mukorera muri quartier Kiriringa i Bujumbura mwoba muri no muzindi ntara ko naho nyine imyavu ni myinshi kandi harashobora kuba ari naho mwokura ibyo mukeneye kugira ngo mukore ayo makara ku rugero runini nya hagati mu gihugu murakorerayo
ego cyane turakora mu gihugu hagati dufise mu ntara zose abanywanyi barenga 10,000 ariko kandi tukifuza guhera mu bisagara bikuru igisagara cya Bujumbura Gitega Ngozi kuko ni naho muri ibyo bisagara hakoreshwa ya makara avuye mu biti cyane kandi ni muri ibyo bisagara haba abantu benshi hama twifuza ko twogenda mu bindi bisagara bito ndetse no mu mihana hagati ariko twahereye aho muri ibyo bisagara bikuru bikoresha cyane amakara aho abayazana bakabaho nije amashamba
dusozera impanuro nk'ishiramwe muba mufitiye ugwaruka gu Burundi muri kino gihe mu gihe bariko barahamagarirwa kwijukira guhaguruka bakagira ico bifashije ni nkizihe muraka kanya
impanuro bahanu ni bwambe no gukundana no gukundana hanyuma bagakushira inyuma ibyabatandukanya ibi byatandukanya cyane cyane ibyo dukunze kubona byabatandukanya yari imigambwe imigambwe ntibe ikintu cyo kubatandukanya ahubwo kibe ikintu cyo kubashyira hamwe uko abayisilamu uko abaprotestanti abakatolika abayehova usanga tubana muri quartier usanga dukorana mu buzi butandukanye akaba ariko n'ugwaruka rubigenza no muri ayo magrupema niko natwe tubikora twese tugahurirayo tugakundana dufise urukundo na tugashira ukundo hamwe ibintu byose tuzabishika ko nico icya kabiri nuko buhurumbira ugukora bagakoresha amaboko yabo kandi bagashira imbere no kumbatira amahoro amahoro nico novuga norangiriza ko nk'impanuro tugasaba nugwaruka kandi guhurumbira ibindi bisata bitandukanye byishira hamwe Clinique Sans Frontières hano uvuga karurero kigisata kijejwe inyigisho imyuga itandukanye turigisha abafasha b'abaganga turigisha imyuga itandukanye yabiyo kubarira n'iyindi n'igisata cha kabiri cy'amagara y'abantu Department Santé bakitabira turatanga na stage n'abakora bushake mu mavuriro dusanzwe dufise trafise n'igisata cy'ibidukikije no gukinga ibiza naho nyene ugwaruka rumaze guhurumbira ishirahamwe rukaza mu ishirahamwe tugafashanya mu gukingira isi rusangi haba mu gutera ibiti canke mu gusukura nivyo turafise n'ikindi gisata cy'amahoro turafise uburyo twigisha ibijanye n'amahoro no kumbatira amahoro amahoro agahera mu muntu mu mahoro y'umuntu ya buri muntu turafise n'igisata rero kindi cy'imibano cyo gushigikira n'abantu aho nikora abantu bafise uburyo buke tukabashigikira haba mu bikoresho by'ubuzima cyangwa by'amashuri gisata cya nyuma ni gisata cyo gufasha cy'abagira neza no vuga cy'umugira neza cyo gushigikirana nk'abantu babagwaye indwara zo gufungura nabi tukabashigikira tukabahereza ubufasha bw'imiti cyangwa bw'ingaburo kugira ngo amagara yabo agende neza nk'abantu baba bari mu mabohero kubera tuba twabonye yuko ibyo bafashishwa bidakwiye tukagira icyo tubongereje tubafashishije n'ivyo rero naho norangiriza nsaba wo kumva kano kanmo akumva yoba interese cyane yoza muri kimwe mu bisata cyane mishira hamwe turamuha ikaze tusomakirana iteka
murakoze cyane mushinga nahe ingenieur Albin Uwimana turabashimiye cyane kukanya mufashe kuganira n'ijwi rya Amerika
murakoze tubashimiye
Chuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru naha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Je na bagenzi banje bose dukora n'ahandi Washington DC twayabateguriye kandi tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu buri muntu iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona.